He kai whakapāho Māori a Rueben Collier, uri anō o Ngāti Porou, me Ngāti Rereahu-Maniapoto. Ko ia hoki whakawhiwhia ki te tohu huanga moana mahi mo te ao pāpāho o tira te iwi Māori. Hei tā Collier ki a Te Okiwa McLean, ahakoa tōna harikoa ki tēnei tohu hou, ko tōna whānau ake tōna tino kai ngākau.
He kanohi ki tea ki runga pawaka whakaata, kua whakahonoretia.
Taku taitamahine, taku taitama, ko rāua ngā tino tāunga i roto i tōku nei ao. Ko eira taku whakawhiwhinga nunui, ko taku pāhara keke.
I tīmata te huarahi o Collier ki te reo tātaki i te tau 96, he ringa tohu he kai kawe kōrero, he kai whakataki anō hoki, ā he ika āwhiro o te ao paki pūmeka.
Ka putara hau ki runga o Wakahuia, he torotoro, ki te mano tini ngā kuia koroua, kai ngā marae, kai ngā kāinga Māori huhua te motu. Ei nōku rā te hōnore, nōku rā te waimarie. I whai whakaaro nui mai ki āhau, e whai ngata, e āhei ai āhau ki te takahi i te mata o te whenua, i te nuku o te ao.
I whakatūria e Collier tana kamupeneake a Māui TV Productions i te tau 2001 ki Rotorua. I runga i te āwhero kia kawea te ao Māori ki te ao whānui tonu.
Koi nei tōku ao he taharua, e aroha nui nei ki tōku ao Māori, e aroha nui nei ki tōku iwi Māori. Ka mutu whakapau i taku katoa. I taku katoa, i runga tonu i taku whakapono ki tāku i ki ai.
E kua ana tana hoa tawhito a rā te tau tōhito no te ao pāpāho a Mātai Smith.
E kua kua ana taku ngākau i te mea ko māua māua i roto i ngā tau. Tīmata mai māua ko Reuben i te tau 96 i te tari Māori o te reo tātaki. Mai i taua wā ko ki te au i āia e whātoro ana i ana ringa, i roto i wēnei mahi.
Me te mihi o te tamaiti ki tana matua, o tira ki tōna iho pūmanawa.
E hara i te mea ka whakarereke i a māu anō, ko pāpa tonu a pāpa ki au, e hara i te mea he honore nui, engari, ai, he mea nā te oroha ki a māua.
Ko i nei taku tākoha ki tōku ao Māori, ko te whakarau i ngā taonga kura, ākui mā koro mā, hei taonga pupuri, mō ngā tau ka tū mai.
Ā moho anua nei kua tataoti ia Collier tana tohu tākuta ki te whare wānanga o Awanui Ārangi. Ko te whakau i ngā tikanga Māori ki te ao pāpāho tāna i whai nei, me kore noa e whakaawe i te reanga, e hou mai nei. Te Okiwa McLean, te karere.